nkuko bibora turi kumwe n'undi muntu ni Hasco ni CEO wa Na Creative. Hasco makuru ya.
Ni meza cyane. Murakomeye nana.
Sa genda komeye vraiment meze neza. Na tugusanze muri iyi nyubako waje kuhamariki, waje gukora iki?
Naje nkushigikira abagenzi bacu bari ko baratubona clip kugira ngo nyene tubatere intege babone ko batari bonyene. Ego hanyuma ngo nanje ndabingene bigenda na mandazi banazahize sindabona ryari bari ko barazitura.
Bisigura ko yari tunaje ya mbere uje mu haswa.
Ni tunaje vraiment ya clip video en tout cas sinobesha sinkunda kuronka ubwo buryo cyane ako kanya ko kuzijamo.
Nihe mpamvu none yatumye uza gufasha ahanye ni kubera ko ari wazanye DJ Cento cyane urikura uramuhagararikiye.
No. Square ari je namuzanye kuko mu byo je namuzaniye iki iye nticyarimo ari kurumva nk'abavukanye tuca rumwe ruca rumara zibiri
ntaguciriye mu wamuzaniye iki
yaraje ino kugira ngo aremeshe ibiteramo mu gihugu cy'u Burundi aho yaramaze igihe kirekire ataza kandi ni mu ntumbero ya Now Creative twihaye kugira ngo o kujya tubona umenga kwama tuzana abanyamahanga umenga nugucisha bugufi ba bene wacu b'abarundi aba baringa so turavuga kuti reka turabe ko tutuzana ba barundi bahari wasanga no mu gihugu batanazwi mugabo bari mu mahanga bagakora nk'abarundi kukibobo tutobazana aho twama twiyumvira kwama tuzana abo hanze gusa so icyo ni igikorwa twatanguye kuva muri umwaka wa 2019 nibaza ko tuzokora gushika ku mpera yawo ni cento ni umwe muzobana n'abandi benshi b'abarundi mutari muherutse kuri ku ma stage kandi mu mico yose araba DJ arabaririmbyi arabagira secular cyangwa abagira gospel arabanyabugenegene butandukanye mugabo batari bamenyerewe cyane nga mu Burundi cyangwa baheruka kera ni kimwe mu ndinganizo navuga ngo icyo twafashe ko tuzokora muri 2019 kugira ngo tugarukane babandi n'abari nga mu gihugu bashobora kubamenya.
Ego mwahereye kuri cento mu biteramo yaje kuremesha mu biteramo canke yaje guteramisha abantu mu bundi buryo
si mu biteramo ariko yaje novuga ngo ni nko mu butambiro kuko wewe ntaririmba ariko avuziza abandi baririmbye aussi ni na kimwe peut-être atamenya ariko jewe nashaka yuko agenda yumvise bishasha biri nga mu Burundi ingene abandi ba DJ bakora kugira ngo nawe ahica bungura cyangwa bamungura bahanahane igikome muri ibyo byose nabikoze nifuza yuko umuziki wacu wovuzwa no mu mahanga kujya bahurumbira iki Nigeria cyangwa South cyangwa West no mu Burundi bagashobora kuvuza alors nimba ari umuntu wa mbere ashobora kuba yo twara umuziki wo mu Burundi kure cyane ni DJ Cento.
Ego waramuzanye yarashitse hari ngaha mu gihugu ubona objectif yawe canke intego yawe irikira iragera ku irikira bate
ego cyane kugwego ahubwo ntarinziga kuko ni na byinshi byahavuye biza bivanya n'ubuzi usanga buza mu nyuma kubera abantu babonye ibya ibintu umuntu akora cyangwa ugasanga ahanini bikavana n'ivyo abantu bataba bamuzi babonye then bakavuga bati okay uwe turabonye yuko amatara ntari ngaha gusa mu gihugu ariko igihugu kirabisa abandi bana bari no mu mahanga bashobora kuza bakagaruka bakagikorera ego